Father. Aha, good morning. I don't know ma. Ana so no half you do mri. Aha, do bi ko go enwe enji make we kpo wa do. Ima no ma si emechi na akwọ. Aha, akwọ ha na akwado holidays. Do bi ko ask ga yo do nke this year ha bia na no. Do ago de keta. Ago do no bodo. No bodo. Ebe niile. Mba ha bia na nke this year do. Ama na mu ogbu efi, mana ha me egbuzi efi keta. Obodo ado mma. Mba anwo hazi anumanu na egbu. Anwo ha nke na egbuzi. Onwe ife na azu di mafia ebe niile. Apta am sisi uto nwe boye nle. Do isikiche eche mba eche ni eche ahechi eche ahechi eche mba eche ni edo biko otu asi gwa ya ka hapu Buhari rituo mgbe ọzọ abiakwa mgbe na Buhari ji ritu ha abiakwa biko for now no biko obodo adu ha hapu ha holiday mba jide mu ife nni were ga hiye jikoti ife nni were egotere ha dobe ha abiakwa abiana gataka kedisi e o. Aha, so there, man. Yeah? Well, look, I'm a no go, Junior. Mana, if you put that home, my favorite, good God, I see you. We and I gaga. No, whom we want a honey, Rika. Good God, I ought to go bukahaki. What you do for Catalin do me repeat on that 3 days? Yeah? Do Hanor no Hanor go to Nabunya and Abiana? No, why there, why not Sukunjanas? Or would you do what me no Cossasia? Ngogo wura yo do pon abi ho kor ha na ago na ha chenyo ai ba do no nu bun ka no be ogo uchi onye bezi okwu mana onwe ko si dagharia ogo esoruku onye aka o ha madaya ha madam madaya ke call it o ya under my Jehovah the Jehovah witness abata kwu na nime afia if I careful if I jump na ha cause Jehovah witness abata kwu na nime afia do go na akota na do biko